Kanumunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu yako mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika barijya nino ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane waziya mwese mudukurikirana muherereye muri Afrika mu bihugu bitandukanye bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Congo mu buseruko muri Tanzania abaringaha mu gihugu cy'u Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze vyonda subscribe ni gukoresha ururimi rw'icongereza canke ni gukoresha ururimi rw'igifaransa vyonda sabone hamura tujyanga hi buryo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengere amakuru biganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bikugera gaho zoba uherereye hose ku isi amakuru agezwe ko ari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire kuri iyi nkuru y'urugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye afashe aho yagiye mu gihugu cacu Bushinwa aho yagiye mu Bushinwa mu rugendo mu nama ihuza Ubushinwa na Afrika hagiyeyo abaprezida benshi batandukanye bonga ha muri Afrika aho bagiye kugirana inama n'Ubushinwa iyo nama ikaba iba inyuma y'imyaka itatu iyubwaheze yari yabereye i Dakar mu gihugu cha Senegal kuko hamwe ibera muri Afrika ubukurikira ikabera ku mugabane waziya nyine muri mu Bushinwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi arahurirayo n'abandi baperezida Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Congo yahejeje gushikayo ubu tuvugana Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaraye ashitse ngaho mu Bushinwa aho we yaravuye mu yindi nama mu gihugu cha Indonesia iyo nama ikaba ihuza umugabane wa Afrika na Indonesia umukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaraye ashitse mu Bushinwa rero aho yaravuye ngaho muri Indonesia umukuru w'igihugu cha South Africa Cyril Ramaphosa nawe yaraye ashitse mu Bushinwa uyu ndi mukuru w'igihugu mwamenya ngaha mu karere ni Dr. William Ruto perezida w'igihugu cha Kenya nawe yaraye ashitseyo aho yajanye na Raila Odinga wiyamamarizaga kuyobora komisiyo ya Afrika yunze ubumwe aho rero uyu Raila Odinga na William Ruto baraye bajanye bashikangaho muri mu Bushinwa bagiye kwitaba iyo nama perezida Maxan we marantunga perezida wa Senegal Sonko nawe araza gushika muri iyo nama nkuko biriko birikuvugwa Diomaye Faye nawe araza gushika ngaho muri iyo nama iriko iraza kubera mu Bushinwa ikabahuza na Xi Jinping perezida w'u Bushinwa ibintu birakomeye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko haribazwa kungene araza kubyifata tamwo mu gihe yohurirayo na perezida Paul Kagame w'u Rwanda hatezwe ko bashobora kuza kuganira kubijanye n'urubibe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yugaye mu minsi heze akaba aherutse kuvuga ko imbibi zitigeze zugagwa ngo mugabo ikibazo cari cy'umutekano ngo niwo watumye yugara urubibe ngo naho nta kindi ikirere kiruguruye Rwanda Air canga Air Rwanda iva mu Rwanda ikazanga ha mu gihugu cacu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cha Bujumbura. Ivyo vyose rero ngo nibiboneka ko imipaka itigeze yugagwa. Nyamara umugabo Varisto Ndayishimiye no umunyamanyanga cane arahenda abantu uko bigenda bivugwa. Iyi ndi nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu kandi mbere yuko asohoka igihugu yari yaraye atanguje rusansoma guharura ibyo tunze abana ofise umurimo ukora uburimyi ubworozi amatunga ufise. Ndayishimiye yaraye aharuje amatunga amaze iminsi atunze vyariko aragura bishasha bivanye n'ibyo afise. Bamwe rero bakibaza ukungene hariko haraduka n'abandi bagwiza tunga bakomakomeye cyane bariko baraduka umwanya ku mwanya gaha mu gisagara cha Bujumbura ibisa gara bitandukanye bo bayigitega no mu Bujumbura. Umukuru w'igihugu arimo arikekwa ko ari muri bamwe mu bariko bariba itunga ry'igihugu cyane cyane mu gufata abantu bakabaha amasoko atandukanye akaba ari bo bemerewe gukora ibitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yoba ariko aratanga amasoko atandukanye akayaha abagwizatunga bariko baragenda baduka. Ukumva ngo uyu naka yubatse inzu ndende mu gisagara cha Bujumbura. Umukuru w'igihugu iyo nyubakwa yaheza kuzura agaca aja kuyugurura icese. Ngo biraboneka ko rero Varisto Ndayishimiye ari we atanga ayo mafaranga n'ibibanza bikagugwa akabiha abo bantu ayo matunga kandikwa kuri abo bantu ariko mu by'ukuri ari ivya Ndayishimiye. Ukumva ngo umuntu yahawe kubaka isoko iyo soko ukaza kutahura ko yarahejeje guhabwa n'ayandi masoko atandukanye bakazana amasezerano ujya muntu agasinya ayo masezerano abandi batashe akabisinya mu ijoro. Ngo biraboneka ko ayo matunga atandukanye inyubakwa ziriko zirazamugwa ngaha mu gisagara cha Bujumbura ngo harimo byinshi by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu matunga ariko aranyonya amatunga ariko ariba. Kuri ubu rero hakaba hari kwibazwa ukungene iyo risansoma igiye gukorwa. Nibyo koko ayo umukuru w'igihugu azovugisha ukuri akavuga n'ibyo byose yagiye yandika kuri abo bandi bantu bariko barazamura inyubako. Izo nyubako ziriko zirazamuka ukurikije abo bagwizatunga bariko barazubaka ugasanga ata musoro yigeze atanga muri oberi ata kintu kibonekeza canke cerekana ko uyu muntu hari ahantu yakuye ayo mafaranga yaguze ibyo bibanza bizimbye n'izo nyubako zihenze zizimbye. Ivyo byose ngo nibimenyutso by'uko abo bagwizatunga bariko barubaka ayo mazu ari amafaranga bariko barahabwa n'abategetsi kandi ngo bakanubaka mu bibanza byaciye binyagwa ku bantu bishwe mu bwicanyi bwo muri 72. Ivyo byose rero biragoye cyane, ivyo byose birakomeye ibiriko bigenda bishikira ubu butegetsi bwa Varisto Ndayishimiye ngo umwanya n'umwanya azotahugwa azovumbugwa amanyanga n'ubusuma ariko arakorera Abarundi. Izo nibiriko biragenda bivugwa inyuma yaho Fabrice yahawe amasezerano yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Bikaba bivugwa ko yoba uwoba abiri inyuma atawundi atari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone tujya ngahe buryo urafyonda no kwakano kameze nk'agakenge amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira huzova uherereye hose kwisi mwe mwajeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa nagahwane.